like a symphony. Just keep listening. Ooh. And pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Ooh. Each one of us. Oh, it's glorious.
Dimacheroni. Vhathetshelesi na vhahashi vha Thengwe FM. Ṋamusi nga haya matsheloni ri ḓo vhala mafhungo o ṅwalwaho kha bugu ya Luka 23 ubva kha 1 u swika kha 4. O ṅwalwa nga heyi nḓila. Gogo ḽoṱhe ḽo takuwa vha mu isa Pilato. Vha thoma u mu hwelela vha ri uyu ri wana a tshi fhiruṱanya vhathu. Vhashu u dzivhisa u bvisela khosi muthelo. Uri ndi nṋe khosi. Uri ndi nṋe Kristo. Because Pilato a mu vhudzisa ri na u khosi ya Vhayuda. Yesu ari wo bula. Pilato amba na vho tshife vhahulu na magogori. Nṋe athi wani mulandu khaye kha uyu muthu. Haleluya. Mafhungo a ṋamusi ane nda kho ṱoḓa o amba ngao ndi mafhungo a vhahweleli. Ndi tshi ri mafhungo a vhahweleli ndi khou amba uri vhathu vha ḓo ni hwelela ni si na milandu. Nahone ni ḓo wana ho to takuwa vhathu vhoṱhe. Hezwi hu tshi pfi gogo ḽoṱhe ḽo takuwa, hu khou to ambiwa vhathu vhoṱhe vhe vha vha vhe henefho. Vhaṅwe vha vha tshi nga vha ni funa, vhaṅwe vha tshi nga vha tshi to vha vha sa ni funa. Mara heḽo ḓuvha ḽine na ḓo vha ni khou pomokuwa kudandunyana, ni tshi khou yo hwelelwa mulandu kana u potiwa milandu hanengei dzikhothe na misanda, vha ḓo takuwa vhoṱhe. Vha tshi ri ṋamusi ro mu wana, vha ḓo takuwa vhoṱhe vho takala. Vha tshi ṱoḓa u ḓivha uri ni ḓo waniwa mulandu ha pfi mini, vha ḓo takuwa kwa vhoṱhe. Vhali vha hanengei hune a hwelelwa hone vho ni hwala vha tshi ri khoyu ndi ene, vha si na vhuṱanzi. Ndi ene o tswa khudza wa mugede, ndi ene we a tswa khuni, ndi ene we a tswa mini. Vha ḓo ṱuwa vho dubekana vha tshi khou livha hanefho hune vha pota hone. Vhaṅwe sa ano maḓuvha vha ḓo vha vho ni hwalela na matombo vha tshi tama na u to ni kwasha ngao. Vhaṅwe sa ano maḓuvha vha ḓo vha vho ni hwalela na piṱirolo. Vhahweleli vha khou ni hwelela mulandu. Ndi vhapoti ha vha khou ni potela mulandu hanefho hune vha pota hone. Vho fara na zwigubu zwa piṱirolo vha tshi ṱoḓa unga vha sanifisa vha tshi ri ndi ene, ndi onoyu, vha si na vhuṱanzi. Haleluya. Vho hwala Yesu, munna wa u fulufhedzea, we a vha o ḓela u to ri vhofholola, we a vha o ḓa u tshi dza riṋe. Vha ri u fhiritanya vhathu, vha ri u fhiritanya vhathu. Ee, ni khou zwi vhona uri vhathu vha songo bvisa muthelo musanda, uri vhathu vha songo ita zwifhiyofhiyo. Kha musi ṋamusi hapfi u khou hanela vhathu vha tshikhetha, u khou fhiritanya vhathu. Vhone vha nga vha vhe muṅwe wa vhafhiritanyi ṋamusi, mara kha vha ri ndi vha vhudza uri kha vha ḓi bvele kha u vha mufhiritanyi vha nge Yesu, ngori ri khou tea u tshila ro lavhelesa kha Yesu. Yesu ho ngo vha fhindula. Yesu o ṱuwa navho a livha henengei hune a khou iswa hone. Hapfi u khou vha fhiritanya, u ḓivhidza uri ndi ene Kristo, uri ndi ene khosi ya Vhayuda. Muvhusi avhuya a to muvhudzisa, na iwe u to vha khosi na? Ndi iwe khosi ya vha Vhayuda na? Kristo ho ngo vhuya fhindula manzhi, o soko ri wo bula. Pilato a tshi lavhelesa a vha a sa vhoni mulandu, a ri thi mu vhoni mulandu uyu muthu. Vhathu vha thoma uri ri khou mu wana mulandu kha, ri khou wana mulandu riṋe khaye. Hoyo muthu ri kha vhambiwe tshifhambanoni. Ndi nga ndi a zwi vhona, ndi hetshiḽa tshifhinga tshavho u khou pfi kha yo vhulawa. Vha kombetshedza muvhusi uri ri u nawo mulandu u khou ḓi ita khosi. Vha 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 tshi khou ri khosi i ḓo vhaisala, khosi i ḓo vhaisala ngori i ḓo humbula uri ndi yone ndo dzhielwa tshidulo. Pilato nga ngomu hawe ho vha hu na muya ono amba naye uri kha thome a to vhudzisa muthu wa vhathu uri o tshinyani na ndi iwe wo tshinyani. Ndi zwone na zwine avha vhathu vha khou amba, iwe u khosikani ya Vhayuda. O ḽori hoyo, nṋe ndi zwezwo, ndi khosi ya Vhayuda. Nṋe ndi khosi ya Vhayuda. Ri tshi khou amba zwino, vhaṅwe vhashu vha khou dodoma, vho lunda na zwigidi, vha tama u vhulayana. Nṋe ndo vha ndi tshi ri vho iwe, hezwinoni ri tshi khou tshila, kha ri tshile lune vhahweleli vhashu, musi vha tshi yo hwelela, vha wane riṋe ri si na milandu, uri ri kone u dzhena kha ḽitaḓulu. Haleluya. Nga dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareth, mudzimu wanga wa ḽitaḓulu, mafhungo anea mavhili e ra hama. A vhahweleli vha milandu, vha no hwelela na vha si na milandu murena. Ndo vha ndi tshi ri khotsi yanga wa ḽitaḓulu, wone kha vha yo, kha vha ima vhukati, hu si tsha vha na mushululu wa malofha, mudzimu wanga wa ḽitaḓulu. Vhahweleli vha tshi hwelela zwi wanale uri a vha ambi ngoho. Vhahweleli kupa uri malofha o shululwa avho Kristo, u kha ḓi shululwa maṅwe a mini mureni. Kha vha hule nṋe ndi ṱukufha. Na Yesu Kristo wa Nazareth, amen.